kagame poro ninziriga na heza utoziyava na menyaja na abanyamahanga bumva wa mutwara bakamugira wabo
kagame
yelelelele mama kukibyo akora bibonwa na buri wese ibyo akora bishimisha buri wese kagame poro kukayobora neza
kagame
Kagame poro wazanye girinka gakirahunga
Kagame
yelelelele mama wazamuye